thought of relief to chase away a grief. Tomorrow is another day. Skies above are gray.
You know they won't stay that way.
A shoulder to cry on, something to rely on. Tomorrow's another day. How sharp the pain that fills your heart. How dark the future seems. Tomorrow is that magic word. It's filled with hopes and dreams. When you're looking through your tears, things seem far away. Maybe you're mistaken, the change is in the making. Tomorrow's another day.
Da 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 da